Brazilian guy! What a Brazilian guy!
Ndoezo angu ipoishia Shinyanga hodari Nini mahodari
Okay.